Siyayazi ke ngokuba xa sine-triangle ezimbini kwaye onke amacala wazo ayalingana, masibe sithi ke ama-side okanye amacala wazo amathathu alinganayo. Loo nto isixelela ntoni? Loo nto isixelela ukuthi ezo triangles zi-congruent. So into endifuna uyenza ke kule video kuba sijonge ezinye izinto esinothi sizijonge ukuze sibone uba zingafana na no-congruent. So, u-side, side, side uyasebenza. Kodwa, sithini ngo-angle, angle, angle, kanye nge-angle ezintathu. So, into esizawumayitsho ke apha, masithi sine-triangle ebufana nalena. Siphinde sibe nenye i-triangle ebufana nale. Kwaye, uba siyayazi ke uba le angle iyafana naleya i-angle. Kwaye, le angle ifana naleya i-angle. Nale kanye mandithi ke nale i-triangle elingana naleya i-triangle. Singatsho ke ngokuba ezi triangle ezimbini zi-congruent na. Engabonakala ke mhlawumbi ingathi injalo, kodwa xa ucinga ngayo ungabona uba singanee-angles ezifanayo kodwa ke zibe zona i-triangle zohlukile ke efana loo macala amabini. So umzekelo ke, singathi sine-triangle elolu hlobo, i-triangle elolu hlobo. Singayibona uba le triangle ibufana mhlawumbi nezi i-triangle zethu. So ifana nqwa ke ngokudalwa nezi triangle ezilapha. Kwaye ke inazo ne-angle ezikwabufana. So ezi angle ziyalingana, ibe lena angle elingana nalena. Ze liyogqibela i-angle elingane naleya i-angle. So ithetha ukuthini le? Ndithetha ukuthi zonke ii-angles kwezi triangles ezintathu zitheni? Siyafana. So singatsho ke ngoku uba le i-triangle ayilingani nezi i-triangle kuba kaloku siyabona uba lana amacala mafutshane kwaye lana made awala i-triangle enkulu. So itsho isinike i-triangle enkulu elingana nezinye. So awunotsho ke ngokuba i-angle zethu ezine-size enye ne-shape enye zi-congruent. So le nto ithetha ke uba azikho congruent. Kodwa into ichaza yintoni? Asikathethi ke ngale nto. Ithetha ukuthi ziyafana as triangles kodwa azikho zilingani. So it implies okanye ichaza uba zisimila ngolaa hlobo. So usimila ke une-meaning ehlukileyo okanye unenkcazelo eyohlukileyo usimila kuba zikhona izinto ezine-shape enye kodwa zibe zingalingani ngesize. So ithetha ukuthini ke leyo? Ndithetha ukuthi loo nto xa izinto zine-shape okanye ukudala kwazo akufana zibe ii-angle zazo zingafani, singatsho ke uba zisimila kodwa azilingani okanye ke azikho the same okanye azikho congruent ngamanye amagama. So uzobona uba ezi zimbini zi-congruent kuba kaloku amacala ayalingana kwaye nee-triangles ziyalingana. So uzoqaphela ke uba ezi triangle ezimbini azifani nale i-triangle enkulu nangona zibukumila ufana. Ndithethela ukuthi ke ike yenzeke loo nto uba i-congruency ingangeni apha. So masike sijonge ke ngoku u-side angle side. Masike sibhale i-triangle A1 apha ke. Masibhale i-triangle ebukeka ngolu hlobo. So sinela macala amathathu. Siphinde ke sibe nenye i-triangle engu-blue. Sibe nenye i-triangle engu-blue. Sibe ne-length engu-blue efanayo. Ze siphinde sibe nenye i-congruent angle. Sibe ziyafana ke ezi angles ziyafana kwaye elinye icala ke ibe lingana neli icala. Sithetha ukuthi ayafana namacala kwaye ke asiyazi ke okokuba kubani na mhlawumbi i-cos zethu apha xa sinozibala. Kodwa ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi i-angle phakathi kwala macala amabini ithetha ukuthi nazo zitheni ziyalingana. Singenza noba yintoni ke into esiyifunayo ngale yokugqibela. So singaqala phaa siyitsalele ezantsi. So indlela esingafomasha ngayo okanye singenza ngayo i-triangle kuba sizise la triangle phana ize ibe buvaleka ngolu hlobo. So ungayibona ke ukuba xa sine-triangle ezimbini sinecala eliyi-1 elilinganayo phinde nenye icala lilingane kwaye ne-angle phakathi kwazo angle phakathi kwazo. So u-A yela angle nala angle. So icala lokuqala linjani? Le-blue. Ze icala lesibini libe pink. So ungatsho ke ngokuba xa sinamacala amabini alinganayo ze ke kubekho i-angle phakathi kwazo, loo nto isinika ukuba ezo triangles zi-congruent okanye ke ziyafana kwaye ziyalingana. So ithetha ukuthi ke loo nto ungatsho uba yi-axiom kuba kaloku ichaza uba zi-congruent okanye ke zisinika inkcazelo epheleleyo yoba zi-congruent. Ngoku sino-SAS apho amacala amabini alinganayo ze kubekho i-angle phakathi kwawo. So ungatsho ke nalapho uba sinjani zi-congruent triangles. So kwenzeka ntoni ke? Ndizama ke ujonge uba singenza iinto ezininzi kangakanani. Masithi ke bendino angle side angle. Kwenzeka ntoni ke xa ndino angle side angle? So makhe siphindele phaa kula. Okay, manke ndizobe enye entsha ke. So angle side angle okanye icala elinye kunye nee-angles ezimbini. So ithetha ukuthi lo S le side manke ndizobe yonke e-triangle ke ndizobe yonke ndizobe elinye icala apha ndiphinde ndizobe elinye icala phaa. So nale angle mhlambi elapha sibhale ngu-orange ze le i-angle elapha siyifake uyellow. So ithetha ukuthi xa sinoba nenye i-triangle enecala elinye elingaphakathi okanye elilingana necala leya. So yenye i-triangle ke le elingana nelaa cala. Ithetha ukuthi nezinye ii-triangle ezimbini ezinye ii-angles ezimbini sibe kwicala ngalinye lalo mca esiwuzobileyo. Ithetha ukuthi ke ngoku zizawuba congruent na okanye azizuba congruent. So sifake enye icala apha ila angle ke leya. Ila angle ke leya kuba kaloku uzoqabela uba ziyafana nqwa. Ze le i-angle ilapha ibe yi le i-angle. So ungatsho na ke ngoku so eli cala ingaba yiyo neyiphi na ubude kodwa kumele yenze le angle. Kumele yenze lena i-angle. So ithetha ukuthi lena efana nqwa na le. So eli icala lingayiyo nayiphi na into kodwa fanele ibe yila angle. So fanele ibe yila angle. So i-triangle inye ke esinoyenza ngolu hlobo noba singayenza abe made kangana macala wethu kodwa wona ethetha ukuthi i-triangle zethu ziyafana ngolo hlobo lapha. So ithetha ukuthi zifana nqwa intoni ubude bazo kanjengala macala pha. So eli cala ke lilingana neli icala, ze eli cala lilingana neli icala. So uzokhumbula ke uba le nto itheni ndingathi mhlawumbi ayichazwanga kakuhle, kodwa eyona ndlela unoyenza ngayo kukuqikelela okanye ufake i-assume zakho okanye upostulate ngolo hlobo. So ASA usibonisa uba i-triangle ezimbini zi-congruent. Uthetha ukuthi incongruent, uzikhumbula uba congruent uthetha ukuthi i-triangle ezimbini ziyafana. Masike sijonge ngoku u-angle, angle, side. Kwezinye ke i-geometry classes uzofumana uba ama-side amathathu athetha ngo-congruency, u-side, angle side uthetha i-congruency, no-angle side, angle uthetha u-congruency. Indlela ke onozikhumbula ngayo kuba ke uzibuza uba u-AAA, uzibuza uba u-AAA uyasebenza na, ubone uba akenzeki. Kodwa yena u-side, angle side, no-angle side, angle uzobona uba bayasebenza. So makhe sizame ke ngoku-angle, angle, side. Uzokhumbula ke uba u-angle, angle, side mhlawumbi angabonakala kwi-triangle elo hlobo. So ithetha ukuthi sinela cala elili-side pha, zisibe ne-angle ezinjani ezimbini. So sake sibe nenye icala ke zelinye libe green ngolaa hlobo. So uzoqaphela uba sine-angle ezimbini kwakunye necala elinye. So masithi ila angle ke leya and izobe phana, unala angle phana. So ithetha ukuthi ngubani ngu-A yokuqala, angle yokuqala. Sesiphinde sibe nala angle yesibini, ize ke lena ibe ngula A wesibini. So if siyachazelwa mhlawumbi okanye uyayazi uba kukhona enye i-triangle mhlawumbi enecala elinye, ndike ndizobe ke, enecala elinye ize ibe ne-angle enye kwela cala. So ine-angle enye kwela cala. So ithethe ukuthi eli cala elingapha ubude balo bungabude ngendlela obufuna ngalo, kodwa uzokhumbula uba enye i-angle kunyanzeleke uba ifane nale angle yethu i-green. So ithethe ukuthini le? Ithethe ukuthi inganja uzoyidibanise nenye icala. So uba uzokhumbule ke uba sitheni sinalo into esiqikelelayo inye yoba le length lena elingana leya, ize leya i-angle elingana leya, le i-green ke elingane naleya i-angle yakho. So ithetha ukuthi le i-line e-purple nale i-line e-green zingayiyo noba yiphi na ntoni i-line okanye umgca. So ithetha ukuthi eyona nto ibalulekileyo kuba ujonge la line okanye laa mgca uphaa phezulu ufanayo kwakunye nezi-angle zakho ezimbini, utsho ukwazi ke ngokuchaza uba i-congruent okanye ayikho congruent. So zinganintsi ke zalayini ezi-green ungayinyusa uyoyibeka naphaa phezulu, uyibona. So uzobona uba u-angle, angle, side uyasichazela ngantoni nge-congruency. So u-angle, angle, side uyasichazela nge-congruency. Masike senzeke yokugqibela sibone uba singakwazi uzidibanisa zonke into esesizifundile. Kungenzeka ntoni ke uba singano, andike ndihle kancinci ndizoyibhala apha ezantsi. Masithi sino-side, side, angle. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi zoba i-triangle yakho ize ibe necala elinye, phinde ibe nelinye icala. Okay, mandingabhali kwangoku. So unecala phinde ibe nelinye icala, phinde ibe nelinye icala lesithathu. So uva ntoni ke ngoku? Uva uba kukho enye i-triangle enamacala akwakufana enale. Masithi mhlawumbi unecala elifana neli le-blue, phinde ube nelinye icala apho mhlambi ke ubeka i-angle ifane nale i-angle elapha okanye ke ngamanye amagama ungayicinezeli i-angle yakho okanye ungayichuthi okanye ungayenzi inkulu. So ithetha ukuthi ngoku sibe nelicala elinjani le-purple. So elicala ele-purple ungalibhala ngoba lilingane nelicala. Ndenze ngenye ke i-angle different okanye eyahlukileyo. So ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi ke le nto mandikhe ndizobe ngolunye uhlobo oluzovakala kamnandi. Mandizobe ngolu hlobo. So ithetha ukuthi sinemigca emibini e-ten elinganayo. So kukhona enye i-angle nalapha, kukho enye i-angle ekhoyo nalapha. Ithetha ukuthi singayizoba enye e-triangle engekho congruent kuleya i-triangle. So ithetha ukuthi lena i-angle itheni incinci kunaleya i-angle ze la macala amabini abe ayalingana. Le angle ke iyafana ne-angle. So ithetha ukuthi eli lizawuba lifitshane icala. So asinotsho ke uba side angle batheni ba congruent kuba kaloku uyabona uba namacala wakho awa fani ncam. So uzawuthi not necessarily congruent okanye ithetha ukuthi azifani ii-triangle zethu ku-side angle.